louder.
Ba ding da 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 da
There's a pyramid of power with eyes that can see it all. Cameras to capture your image at City Hall. Realize they listen whenever you make a call. If you want a revolution, I'll really give it to y'all. Strength is the army that bands against bands of their presidents, determining life of mankind of cancerous. Out with green vapors, green got us bleeding in streets for cheap paper. Assemble the masses, melt the plastic, caught by realign when the shit gets drastic. It's the fail when the systems are mad. It's just another perilous game, a government racket. Combined with the power of the Charles Jurassic. Nations be wrecked with covert tactics. Rise from the ashes and cross the ashes.
Bring the madness.
We'll be right back.
Now watch this fiddle through the hood, I'm back controlling the block. Get fresh off the grill, nigga, keeping it hot. Now watch this fiddle through the hood, I'm back controlling the block. Get fresh off the grill, get fresh off the grill, get fresh off the grill, nigga, keeping it hot. Get fresh off the grill, get fresh off the grill. Now I'm bouncing the hopper, nigga, you can't stop me.